Men, stop abusing a woman. Everyone is entitled to live freely. Why are you killing the rocks of our country, the protectors of our homes, the pillars of the country? Now they've been afraid to walk freely in our township streets. They've been abused by our so-called fathers, uncles and brothers. We have no choice but to paint every man with the same brush. Men are trash. Yes, undivile. Amadoda zingukum. If not, nenzani ngalomceli mngeni. Kutheni ngangeneleli nithi hayi egameni lamadoda. Men, stop abusing a woman. Yekani ukubulala inkatyambo ze-Africa. Stop killing the leaders of tomorrow. Men, protect the women you claim to love. Elini lizwe lenkululeko. Igama lamakhosikazi malibonge. Women, break the silence. There is no excuse for abuse. Women, let's stand together and strive to put an end on this growing habit. Ingxaki zamanina zininzi zixela amanxeba embawula. Zixananazile njengenyawo zenkulu. Xa zisongezwa loyiko olubangelwa ngamadoda ekumele uba ayasikhusela ndisuke ndikhwanqiseke ndizipheke ndizophula kumbona ndizombathisa imibuzo engenabhendu. Kuba isizwe sikaPhalo bathi ingalo yomthetho inde but perpetrators roaming around the streets. Amaxhoba ayangcungcutheka. Women take action and a zero tolerance for abuse. Ayaphi la madoda elimele omama abangenamadoda emakhaya aphekele umusho neembotyi ezimkhuma nebhekile yengqondi. Ndizama ukugxininisa kule ndawo yokungqongophala kwamadoda alulutho ekuhlaleni. Sele kugcwele imigewu ejonge uxhamla nonyuselwa ilokhwe. South Africa, we still have a long way to go. I plead to you, my fellow women, to value our bodies, to love and appreciate one another. Igama lamakhosikazi.